Yabingelela amaphola abang bingelela kuba alalali be Vibe FM ngithawo kwamnandi ukuphinda ukuthi sixoxe ngezomnotho.
Kwamnandi ukuthi siphinde sixoxe ngezomnotho, siyazi ukuthi ziningi izinto ziyenzeka kakhulukazi ke makhulunywa ngengazo ke ezomnotho eNingizimu Afrika. Phakathiwe abantu bahlangazelele osukwini lanamhlanje ukuthi phakathiwe kwabo uphethe ziphi osukwini lanamhlanje, mhlawumbe ukwakhela phezulu nje siphetheni namhlanje.
Ngiphatha nje okuqala ezokuthi umnotho ukhule kanjani kule kota yokuqala yalo nyaka noba kusho South Africa izolo. Kuye ngiphathe nelokuthi iTara Bank limi kanjani kulezi nsuku noba luke lawasendabeni ukuthi bengafuni ukuthi ngixoxe ngalo kuse inyanga yabesimame. Bese ngikhuluma futhi nangeDube Trade Port, okwenzeka eDube Trade Port lapha ukuthi ngabe kwenzekani. Uma siqala nje ngokukhula komnotho akuzukuba indaba endeleyo ngoba siyazi ukuthi khona bathi ukhulile noma ukhule ngo-0.4%. U-0.4% ingaphansi ka-1% leyo, ingaphansi ka-0.5%. Okusho ukuthi ngempela sicishe sangakhula, cishe kwaba ukuncipha komnotho. Kodwa ukhulile wona. Okubalulekile ukuthi ukhule kanjani ukuthi into ekukhulise kakhulu, into ebe negalelo elikhulu lokunyuka komnotho ugesi. Ugesi sesazi ukuthi sesibe ney'nsuku ezingaphezu ka-150 kungabi khona i-load shedding. Leyo nto isize kabi ukuthi kwasayona i-electricity sector ngokwayo i-contribute kakhulu kweni komnotho. Bese kuba-ke o-real estate, i-trade, catering and accommodation ezokungcebeleka nonke loo nto. Ezokwakhiwa ezezimboni, i-manufacturing, yona ikhule ngo-1%, into engakanamisi kahle. Uyona sifuna ukuthi ikhule ngo-3%. Njengamanje u-electricity okhule ngo-3%, electricity gas and water okhule ngo-3%. Lapha abanye-ke eziphatha kabi kakhulu eyokuthi ezolimo, agriculture, yona yehlile. Yehle ngo-2%. Okusho ukuthi lapho ngempela kusemningi umsebenzi ofuneka ukuthi mawenzeke ukuthi kunyuswe ezolimo kule lizwe. Kusathanda sazozama ukuthi mhlawumbe njengoba nangesikhathi senyanga abesimame besikhuluma kakhulu kwesimame abakwezolimo, mhlawumbe ngisazophinde ngikhulume ngezolimo in general ukuthi yini ngempela esingayenza ukugqugquzela abantu abasha ukuthi babuyele baye emasimini baye kolima babe abalimi. Ngoba leyo nto leyo ibaluleke kabi ukuthi i-food security ukuthi sikwazi ukuba nokudla esizokhiqizela kona lapha eNingizimu Afrika, singazitholakali ukuthi sesithenga ukudla kwabanye amazwe. Into ebaluleke kabi leyo. Yiloko nje kafishane wena maphola ba ngendaba yokukhula kwezomnotho.
Noma nje ara njengoba usho ukuthi ukuthi ukhulile wona kodwa awu hayi cha ukhule kancane.
Awu ukhule kancane akufana nokuthi awukhulanga.
Hayi impela kuthe ukunyakaza nje, ukunyakaza kungahamba kalutho.
Ya khona sesinde ukuthi kungathiwa unciphile.
Sesinokakhuluma lokho phakathi kwayo.